Lwini.
Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso selinike telitiketekuchumana tebucwepheshe tinyanga letintsatfu kutsi lisombulule indzaba yezivumelwano nasekusebenta semphatsi we-Real Science and Technology Park lesesineminyaka siphelile kodwa solo uyasebenta. Leli komiti lifuna nekwati kutsi leli tiko litayithini indzaba yekutsi le nkampani yahulumende incike kakhulu emalini leyitfola kuhulumende kunaletakhela yona. Loku kuvakele ngesikhathi leli tiko livele ngaphambi kwaleli komiti ngalwesibili.
Inkampani yahulumende lebuke tekucubungula i-Royal Science and Technology Park ithi isayilungisa indzaba yesivumelwano sekusebenta i-contract semphathi wale nkampani lesekuphele umnyaka solo asebenta ngaphandle kwaso. Ngakulokunye le nkampani ivete ngekutsi yini leyiyentako kuze ingagcini noma ke inganciki kakhulu kuhulumende ngetimali.
Seen as in RSTP, what we have done now, good see, firstly, we are engaged in a harmonizing process whereby UNHCS is na RSTP sits near system charger who mend a gum service as doubt for that for a long and jing over the market. I'm charger who mend the electricity. So, logo good wind, good see. Sibe kube khona lokunqanele sikuthola angesitshaje uhulumende kuphela kunetinkampani letingephandle lesitabe sitisevisa lese siti identifyile nakhona sitamthola zukana sikhone kuphila.
Malunga elikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso abutile ngalendzaba.
Usebenta sonke lesikhathi akatati kutsi ume the whole year akati noma ngu-CEO yini noma vele lapha nje che lama benefits akasiwo asiwo
mane akuna ma time frame siliphupho lihle liphupho sihlalo siyala appreciate sakubona but nje akuna sikhathi akasinike ukuthi sibekele kusikhumbe ngalo mnyaka lo nje sibe sesiku stage 1 stage 2 wethu stage 3 wethu sesiqala lapho sesiya harvest ngiyabekisa
kuvakala ungazothi kudele lo move wokuthi akuphangiswe mhlawumbe ngisho kanjalo sihlalo nawu baba sokuyabuka litausinal fleyashona ubonakala uzase kudeke lo ngayisebenzisa lento kenyalo kungikhani ke sithi oh elitiko lise uqedile lo msebenzi.
Umphathi we-RSTP Vumile Dlamini uyiphendvulile leminye yemibuto.
Bekufuneka ukuthi yakhiwa le infrastructure yakhiwe ibe ihambe parallel ungayakhi nje iyodwa. We try ke singuhulumende ngalo sinakhona nje ngalithinda ukukhumula abahlonishwana niphasisele loan ye-Exim Bank. Nyalo nje ngikhani kwakhiwa le secondary side le disaster recovery. Most of lama businesses angeke akunike le business kude i-fail oversight. Right now i-timeline yethu yekwe ukuthi immediately siyicetsa le disaster recovery. That is where we sitawubona le ma-volumes ama-client asamaningi.
Likomiti likhutsate lenkampani yahulumende ukuthi ichubeke ifune tindlela tekwakha imali kuze itawukhona kudimela. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginamuzi Mkhonda ePhalamende.
Umbiko emcwaningi kumabhungu lomkhulu wahulumende uveta ukuthi ingetulu ka-85 million emalangeni imali ekweletwa inkampani yemaposi netincingo ngemakhasimende ayo. Loku kwenteka nje le nkampani yahulumende ayendi kahle kutebhizinisi. Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso i-PAC lithi le nkampani ayendetaba de kutfola le mali.
Inkampani yemaposi netincingo seyibikele likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso i-PAC ngemakhasimende layikweletako kusukela katseni. Letikwelete tenga imali lengu 85 million wemalangeni. Lokukhalisa umcwaningi mabhuku lomkhulu wahulumende ukuthi le nkampani yemaposi netincingo beyichubeka iyekela lamakhasimende ukuthi asebenzise tincingo noma angabhadali likwelete. Umphathi wetemafa kule nkampani Muzi Dlamini uyachaza ngaletikwelete.
We are engaging them. I think kulama annex just chair ikhona the correspondence from some of them kusho ukuthi siyaba engage and what they have requested kubhadala. Some of them chair vele bayabhadala but bangema slow payers. They don't pay as quickly as we would like them to pay but bayabhadala kwene tabo chair. The Swazi Mobile one chenge nga ngathi nginako sine acknowledgement of debt with them. And then we have recently renegotiated the acknowledgement of debt. Let's see this going within the next 24 months, but up to date, but so there's a schedule of how much they pay every month to ensure that plus the current so that the square is not cool, sale.
Mtwaningi mapukulo mkulu wa hulu mende uphinze wakhala ngempahla yale nkampani lebita ngetulu kwa 145 million malangeni lesolo ingathengiswa kanzi ayisasebenziswa. Lokukhalisa umtwaningi mapukulo mkulu wa hulu mende kutsi lempahla inganjonjwa noma ilahleke nayisolo ihleti. Tinzabente Eswatini TV kubika Temngosi Mavimbela nginamuzi Mkonda ePhalamende.